Asinibingelele ekuseni bazalwane egameni la Jesu Kristu umfeli wethu. Simbonge uNkulunkulu lo siphe impilo nanamuhla ekuseni. MBAC Gosheni itakuwe ngelivi lelitholakala kuPetro wesibili sahluko sekucala livesi lesithathu. Lifunzeka kanjena. Ngemandla akhe uNkulunkulu usiphe konke lesikudzingako. Kuze siphile simesabe njengoba simathi yena lwasibitela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. Ngicela siphinde silifunde nge message version. Everything that goes into a life of pleasing God has been miraculously given to us by getting to know personally and intimately, the one who invited us to God, the best invitation we ever received. Amen. Siyabonga ngkhosi kufundwa kwelivi lakho. Bazalwane, leli vesi liveta lomcondo wokuthi lamandla aNkulunkulu enda kuthi sibazalwane sikhone kwenda ngenthokodo konke lokutimiso noma imithetho yaNkulunkulu. Naka sithakasele imithetho yaNkulunkulu kuyenda. Kwesibili, loku lasinike kona uNkulunkulu njengoba sivile itolo sikuthola ngekuthi simati mbamba. Lokusho kwekuthi akudzingi ukuthi ugcine ngekucocelwa kuphela, kepha kusweleka ukuthi ulifunze livi lakhe, usichithe sikhathi naye ngekuhlala ufunze lelivi lakhe, uphindze usichithe sikhathi sakho emthandazweni uwedwa ute unambithe lo Nkulunkulu. Akakhethi ke uNkulunkulu noma ngubani lotimisela ngaye, naye uyativeta kuye nato tonke timiso takhe. Budlalo nobethuna uNkulunkulu buncike ekutheni singanani isikhathi lesisichitha naye. Praise the Lord. Leli vesi lesilifundzile lisikhombisa ngalokusobala ukuthi uNkulunkulu usibitele ebungcweleni bakhe nasebungcwetini bakhe. Njengoba afuna sente tintfo kahle, ubheke kutsi umzalwane afundze kutsi utiphatha njani ngelizinga lelicophelo lelisetulu. Excellently. Lamandla ekwenda loku wonke umuntu uwathola ngekwethembela kuye simakadze, njengoba Isaiah 40 verse 31 asho uthi labo labathembela kuNkulunkulu bathola emandla lamasha, bayawukhuphuka njengemaphiko, bayawukhuphuka ngemaphiko njengetisweti, bayawugijima bangadzinwa, bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla. Lokusho ukuthi onke amandla lesiwadzingako siyawathola kuNkulunkulu wethu. Evini leNkosi bazalwane, sifunza kwehlukanisa lokungiko kulokungesiko, right from wrong. Livi linetifundvo letinyenti tekuphila nebantfu kanye nekuphila etimeni letinyenti letehlukene. Sente konke lesikwendako kube ngathi sikwenda kuyo iNkosi. Sineke lapha eMbaki sesive kanyenti kuthi nangabe nje awufundzi, uma kunalokwehlulako nyalo, ngisho noma kungaphela iminyaka lesihlanu utobe nje ungilokhulile longatilutho. Kufunza livi lenkosi ngiko lokusenda lokusiguculako kusiguqule kusuka enkhatimulweni siye kulenye enkhatimulo. Sineke sinaleli vesi lalo mnyaka baseKorinte besibili sahluko 3 verse 18 lelithi ngako thine sonke lesibuka ngebuso lobembuliwe ingatimlo yenkhosi ibonakala kithi njengase sibukweni sibe siguculwa sibe njengaye ngekusuka ezingeni lelithite lengatimulo siye kulelinye lizinga ngulowo ke umsebenti wenkhosi longumoya. Haleluya. Sibitelwe lokufanana na Kristu. Haleluya. Bazalwane, sengiphetha kungaba kugcizelela kuthi kude sati loku lesinikwe kona ngemandla lamakhulu kubita kuthi sifunze livi sikhulise ebudlelwane bethu nangulunkulu kude sitokwati kuthi senda ini nini nangabe sifuna kwenda loko lokujabulisa yena singaphike kucela timvo lesesinato njengoba sile aletiwe na itolo. Inkosi ayisisite. Emehlo ethu avuleke buso bethu bembulwe. Stoba ngulaba khombisa inkhatimulo yaNkulunkulu. Amen.